Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gisata c'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo basaba ko Pasteur Laurent Ndihokubwayo umuyobozi wa Pentecote Assembly of God amaze ukwezi afungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira arekurwa. Uwo mupasteur w'Umurundi yagirizwa ivyaha vyo gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Izo mpunzi zasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko atakinda mugenzi wabo ariko arazira atari Remenhanya.
Nk'uko bitangazwa n'impunzi z'Abarundi ziganje imizo muri village ya gatanu ari nayo pasteur ndiyo kubwayorora yari asanzwe atuyemo mbere y'uko afungwa n'igisirikare cya FARDC gikorera Mboko tariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi zivuga yuko zitewe impungenge n'uburyo uyu mupasiteri yafunzwe yagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Mauro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda yari asanzwe asengana na pasiteri ndiyo kubwayorora mu rusengero rwa Pentecote Assembly of God ruri muri village ya gatanu.
Biradutangaza ukuntu yafashwe bavuga yuko yagirizwa ivyo bigwanisho. Ivyo bigwanisho ntaho vyigeza bifatwa en flagranderi ngo bashobore kuvyereka abantu ati ngibi ibigwanisho tushoboye kumufatana mwijoro canke kumuranga. Namba bavuga yuko akorana n'abagwanyi. Abo bagwanyi bakavuga yuko yabagaburira bakinjira mu nkambi. Mbega ninde yoba yaramufashe ko hagati yaho dufise igisungusungu kirara kirakora amapatruye ku murango no mwijoro. Hakaba hari igipolisi, hakaba ducungerewe n'inzego z'igisirikare ariyo FARDC. Impande yaho dufise MONUSCO ifise amapareye akomeye cyane. Niyo habaye akantu aho haruguru mu misozi ibiri kirakora patruye ku neza y'abarefugi. None ivyo byose ahubwo nibavuge yuko akorana na FARDC niba amwegiriza bavuga yuko yoba yarakorana na FARDC akaba FARDC ari yaza kubitori wiwe kabijana canke igipolisi aha ivyo twovyemera. Numupastori tuzi tumaranye imyaka 5 dukorana turi kumwe ntaho arigera arengana ngave ngaha nibuvira niyagiye agenda iminsi yose afite ikibari cha administrateur ahubwo bariko bamuziza utwiwe ukuntu arondera yari umuntu harima turamuzi nk'umurimyi.
Ndabiteze Imana Joseline n'umugore w'umupasteur umaze ukwezi kose afungiye muri gereza ya Uvira twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana batanu yatugaragarije agahinda tewe n'uburyo umugabo wafunzwe
muri iyo nkambi ya Rusenda kuva duhunga tuva mu Burundi. Ntabwo nta kirenga kiwe ari bwigeze akoza ngo agiye mu bwato aragiye ni mu Burundi yahangayikira ha muri Congo nyine ariko ari kazira karenganyo cyo cyo nosaba yuko umugabo wanje bamufungura bakamukura bakanamweza kuko baramubesheye bavuga yuko ari umuntu yitwajije ibintu by'ibigwanisho afise ibyambo ngo byambukana amakoho ariko atambwo yigeragenda ku iyo mipaka yo ku iyo kiyaga ngo ariko arambukana ibintu. Ndetse iyo umuntu yambukanye ibintu barashobora kuhandika izina yiwe uhereye iyo iyo kiyaga cya Rusizi kiva kumanukane kiyaga cya Tanganyika iyo kiva ntazi nagiye yanditseho ahantu yoba yarambukiye. Rero ntabansaba yuko ari kararenganywa nibamufungure bamukure kwako kubwo buja bwo kubeshegwa bamubeshe ngo yitwaje afisi cyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ngwajabura ngo injya z'abagwanyi kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi nkambi yose iyi nkambi yose yo namweza cyantangaje nuko bamwagirije ibyo bintu atabyo narigigena ndamubonana yari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanyi nta nubwo banamuzi.
Nyuma yo gufungwa kwa pasteri ndiho kubwayorora zimwe mu mpunzi zo mu Rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba nazo ko zishobora gufungwa zishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo. Claudine Irakoze nawo muri village ya gatanu.
Abo bagere mu muryango ngaho iwacu hariyo n'abandi bariko barahigwa tuguma twumva amakuru yuko batoja hanze y'inkambi buca bafatwa. Ngiriza ibyo nyene
ibihe
ibyo ngo mama ngo nabagwanye ngo kandi babaziza karengane kuva mu Burundi nabo batoza mu Burundi nta kibi basize bakozeyo twaje n'amahoro duhunze ibyo abandi bahunze nta n'ikintu nakimwe.
Uku gufungwa k'uyu mupasteri hari abavuga yuko yazize ubutunzi yari afite kuko muri iyi nkambi yaratunze imodoka yo mu bwoko bwa Helix amamoto ndetse yari umuhinzi w'intangarugero. Ndore ko hari amakuru avuga ko yatanze 600,000 by'amakongomani aho yari afunzwe n'igisirikare Imboko kugira ngo kimurekure ariko ntibyakunda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda yemeza ko ikibazo cya Pasteur Rurandiho kubgayo ufungiwe Uvira hari kizere yuko azarekugwa vuba kuko ikibazo cye kiri gukurikiranwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu turere twa Uvira na Fizi duhanye imbibi n'igihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye yo muri utwo turere twavuze haruguru bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho Vedase ngavuga ku bwijwi ry'America mu Rusenda w'umutara kivuye
igisagara cha Cedar Rapids kiri muri leta ya Iowa aha muri leta zunze ubumwe za America cara igiciwe ko n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi John Ndayizeye umwe mu barundi bahaba mu kigano na mugenzi wacu Frederic Mundikize arasigura uko ubu ibintu zifashe
ego turaha uko imana yaro yagikoze igitangaza akabatanu umwe ara yarayakomeretse turamenya aho tugeza turashima imana
murashaka kutubwira igihe ico gihuhusi cyubyaga wagakura ika umuyaga simusiga n'imvura yagakura bitanguriye mwebwe bwanihe mu cyo gisagara aho mwari muri nihe
twari turi muri state yitwa Iowa mu gisagara cyitwa Cedar Rapids hanyuma cyo gihuhusi bitatu nado mu cyongereza kikaba cyatanguye hagati y'amasaha ya saa ine na saa tanu zo mu gatondo
hanyuma byagenze gute kugira ngo mushike imuhira iwanyu
jewe ku bwanje ntabwo nari muhira hari abana gusa madame yari ku kazi hanyuma nanje nari nagiye kuraba utuntu nari na nararimye ahantu ngunze kurimira kuko mu gisagara cyo muri state ya Iowa turi abantu dukunda kurima niho numvise ikiriya cuma kiburira abantu iyo hagiye kuza ibiza gitanguye kuvuga kikivuga hatarahera n'amasegonda nacyo kiba camaze kururuka umuyaga uba mwinshi cyane rwose
icyo cyururutse ni igiki
ni gihuhusi mu cyongereza bita tunero sinzi mu kirundi ngene bacyita nibaza ko ari cyo gihuhusi nyene n'umuyaga uba ufise ingufu cyane rwose ku buryo ushobora guterura inzu yose ikaguruka ushobora no guterura ikamyo ihetse imizigo ikaguruka n'ikintu gishobora no kuzura igitiki kininiya cyane rwose n'imizi ikaja hejuru nta kintu na kimwe kiba gihagaze gisiga
none umuryango wawe wifashe gute muri iki gihe
muri iki gihe umuryango aho bari bamwe n'abajanye kwa bashiki banje abandi kwa ku tuvukana muto yiwanje urumva ko turi umuryango w'abantu munani n'ubu no kubwira ko madame wuntazi aho yaraye kubera ko telefone yiwe nta network kuva avuye ku kazi sinasubiye kumubona ariko icyo nzi cyo carakomeye yarambwiye yuko avuye ku kazi kubera amatara yaciye acika ku kazi baca barababwira bataye muhira ariko asanga natwe twamaze kuva mu mihana yacu twagiye kuronderaho dushobora kwinyegeza kuko ibyuma bijya bipfamwo gaze icyo gaze ikoresha ibyuma byo guteka mu mazu bimwe byari byacikaguritse ku buryo bajya bapolisi bajejwe kuzimya imiriro bajya ba firefight batubwiye yuko tudashobora kwegera mu mihana hanyuma natwe tuca turondera iyo tuca kugeza rero n'ubu muri aka gatondo aho tubyutse sino kubwira ati madamu ariye ariko turi kumwe n'abana bobo ndaza aho baraye abatashoboye gusinzikara cyane rwose ariko mu mazu yashoboye kuguruka ariko bakaba bafise aho bakikumusanya
iyi nzu yawe imeze gute muri iki gihe
inzu yanje igiti cari hejuru yayo cayiguye ko icikamwo kubiri garage nabikamo ibintu hanze yaragurutse sino kubesha ngo imanyu byagiye na ibindi nabyo kandi imana ishimwe kuko abana banje bose uko ari batandatu bari mu nzu nico giti kigwa hejuru yaho binyegeje munsi y'igitanda ariko nta n'umwe yashoboye gukomerekamwo nico gituma mvuga ati imana yahabwa icubahiro
mutubwire rero byageze gute muvuye ku kazi mwatevye mushika muhira bigenze gute mutwiganire ukuntu mwashoboye gushika ku muhana iwanyu
nukuri nka jewe ni narinze namaze amasaha abiri inyuma yaho kigabanutse abantu batangiye kugenda canke basohoka aho bari binyekeje barabi byononekaye niho nanje na showe kuja mu barabara ariko amabarabara dusaga yose arazibiye kubera ibiti byari byatsibiye amabarabara byake bisenyuka hanyuma imodoka yanje ihura n'ibyago nca mu mazi iciye mu mazi yinjira mu moteri ikirazima n'ubu turiko turavugana iraho nyene yazimiye
ibi bintu byazonekaye muri ako gasagara kose muri icyo gisagara mubamo n'ingana iki hari abantu boba barahasize ubuzima muri icyo gihuhusi simusiga
ubu turiko turavugana sino kubesha ati hoba hapfuye nde kiretse ibyo tubonesha n'amaso byononekaye kumva yo kutabimenya nta televiziyo nta radiyo kubera ta makuru dushobora kuronka ngo twumve aba barapfuye canke aba barakomeretse
abantu bakuye mu zabo n'ico gihuhusi simusiga bariko bafashwa gute n'ubutegetsi eka bwo muri ico gisagara
nka jewe naragerageje guhamagara Red Cross kugira ngo turabe ko boduhindaro aho turara ariko maze kubahamagara imbere yanje bambwiye yuko hari abantu barenga 500 kugira ngo nobe noshikirwa aho ni ukuvuga norindira hafi y'amasaha ngira ngo nka 12 bipfanye n'imyirondoro ubanza gutanga kwandikisha imiryango kandi n'imiryango myinshi nayo iri ku mahode ni ukuvuga barindiriye ku murongo urumva ibyo ako arafasha gusa ubu ni ukugerageza gukingura amabarabara ibiti byononekaye bitazibira amabarabara babivanaho babishyira impera kugira ngo abantu babe bobandanya kuzunguruka baraba ababo n'ibintu byabo ingene byononekaye
ku bintu byawe byononekaye aho nuvuga imodoka n'inzu muri ko bugenza gute kugira ngo umuronke agashumbusha
aho tuba dukurikirana ku bicaye n'amansiras amansiras nawo nyene ari bizi cyane rwose ni ukuvuga uhamagaye barakubwira ati siki nomero zawe tuzoguhamagara
ibindi bisigara mwegeranye bimerewe gute vyovyo eka canke intara mwoba muhana urubibe ico gihuhusi simusiga coba carashitse nawo